And Coach Steve, you remember his first meeting now in Sambe at least a good boy. Kanje kanje.
Awu yazi uCoach Steve asongilamdu akathanda uthethe kakhulu ne mari iCoach right kakhulu ngeke ungaenjoy under yena ke uyadlala udlala mari ngeke ungaenjoy kumuntu wabantu uCoach Steve kakhulu even akunobu ungadlala ngeke umgwatele la mzothi ugwatela ndoda cause ngumuntu right
yeah. No matter what you you just feel happy to be around him.
Never mkwatele.
But you are not glad to see you, Coach Steve.
Bengdlala, bengdlala. Mara ngidlalanga kakhulu. Sometimes bengiba, sometimes bene injured. Sometimes mangifanele ngiba sethimini, bene injured.
Oh, but angithi u-drop abantu lento ukuthi uhlala ulimele ukuthi bayakushaya
ngesikhathi. Ke ziyabuya.
Ziyabuya ebholeni.
Hayi, ebholeni ziyabuya.
Yeah, kuna ukuthi vele you are forever injured.
Ah, ziyabuya, especially uma ungumondla lokho. Ah, ziyabuya. Bakubetha ukuthi awazi ibhola. Bakubetha ukuthi awazi ibhola, yo.
Yeah, usha ama teammates.
Ah, uba usha lo lapha cangwa kwakho.
Yeah. Akushaya ukhohlwa nokutrap.
Mhm. Uphosa ibhola line. Uzibuze kanjani?
Mhm. So laphana kumele usibheke ukuthi you must always now uzama ukonsult if you are thanda so thandaze kakhulu.
Yeah, kufuneka lezo zinto. Just that abanye uzobona masekukumva into ezinje.
Mhm.
Yebo, uzozibona sekumva into ezinje. Ukuthi kwenzeka ntombi.
Yeah.
KwaMazulu mose yo. KwaMazulu ndani inyawo lami lohlale libhlungu.
Mhm.
Once ingene ngifaka ibhuti ingene egrounding.
Eh.
Ha.
Liba bhlungu.
Bhlungu phansi kwenyawo.
Eh.
Baba uyibona ablondo ube bhlungu phansi kwenyawo. Kangidala ngifake into isponge.
Yeah. Udlala ngesponge.
Ngesponge.
But ma we keep up kushap.
Ma ngikhipha ngincibe isihlamu kanje ngi right.
Manje wena ubona ukuthi lana man kunento ngihamba nayo uthi nami ngiphumela ngaphandle.
No, yazi kwenzekani zinting be right. Ngathetha ne no khona le out okoriko.
Yeah, okoriko I remember.
Yeah. Ngamxelela ukuthi kwenze ngandona. Ah, yazi ngabona imihlolo kimi.
Kwenzeka la.
Wathetha nabantu bakukwabo yabo wasethoko mos.
Yeah.
Ndabona umhlolo. Abantu bamxelele ukuthi kwenza kantoni ngabo. Bele.
Ethoko.
Ethoko.
Ngefoni.
Ngefoni.
Yeah.
Bamxelele ukuthi mari bathi hayi ngizoba right bazongithandazela le nto iphele.
Yeah.
Maybe after a week yabo ngabe sengi-right yabo iphelile.
Yabe seyiphumile le nto. Baba sharp.
Pedi, ndaba right.
Yeah.
Ngabona apho ukuthi kuyathakazwa abaphandle.
Yeah, ebholeni ba angizwile bathi akudlali.
Ah, ziyabuya. Bazibuya strong. Sibuya strong abaphandle. Yeah.
Ngapha melu uvika imithi ama teammates ngapha uvike ukuthi coach idlalise into eziningi.
Ukhumbula uviki nje into. Amajida wongo. Bonke abantu abaphandle. Family.
Yeah.
Chomi zakho.
Yeah.
Umuntu wawuthandana naye kudala. Zonke. Ziyakatheka uyi-one.
Hey, no, I hear you. And what you're saying, it's familiar because one player told me, but hey. Nezinto zizovaya nawe isikhathi eside ma ungabheki.
Yeah, remember la if family you dangerous because he has almost yonke into yakho. Ngabe bagqiba fast.
If family yona izo sheshe kuqeda because they know you.
Wena nje umuntu ngidibana nje na estrateni ha ngeke undenze nix.
Yeah.
I was nix ngam. Mari laba ba around him na. Ha baba bakubulala. Bakwazi yonke into.